kangura nubyutse
wamagariwe kuruka
nubyutse
wamagariwe kuruka
Ibyo nakoze ubyibagirwe
mbana bawe chaka kukubera umwana
maze
maze nawe umbera umubyeyi ibyo nakoze utibagirwe maze unyandike mu bana bawe
nakoze ibibi nariza mbaguje maze nigira nabi nk'umwana mubi
Keep it.